Gaishe ku, gaishe ku. Ɗan tauri shi ma karen ya ci tauri. An yanka, an yanka.